Gagati kamba bolia. To yuza kusanga musajja mukadde. Omukyalo mukadde. Omuganti yali ali abuli.
Omukyalo mukadde.
The moment you son would be woman. Like my mother. Bayine miyaka 9. Kitegeza yalitanywa sigara, yalitanywa njaga, yalitanywa alukuko.
Yetalabisabu.
Avoided yebikola ki.
Ebintu byonna bine mizo kumulwaza
lwaza. That's